Hello, welcome to Gambian Kanya Sports. Welcome to Amir TV YouTube channel. Ngarisuna pange subscribe, pangani subscribe. Tikambian Kanya mege mwasindi maite mkuu Wanderers. Kanyokuza ndi coach mege mwasi. Akuti mege mwasi itata game ya maite mkuu Wanderers ndi Silver Strikers mu semifinals ya top 8 pa Bingu Stadium. Kuma itinaona mkuu Maite Mkuru Wanderers ina lose ndi Silver Strikers. The next game probably nali game ya Maite Tigers umwe Wanderers ina winner should be 5-0. Yeah, Bob Mpinga nje ndamene anali ngati coach game imene yomwe ina sewedwa pa Kamuzu Stadium zinda wa Branta. Then pa 15 November 2024 Maite Mkuru Wanderers ya rusa press release kapena uri public announcement ukamba kuti yabanga terminate contract ya Mr. Megemwasi. Press kapena public announcement imene iwerengedwa moti for immediate release 15 November 2024 termination of head coach Mr. Megemwasi's services. Maite Mkuru Wanderers Football Club regrets to announce the termination of services for its head coach, Mr. Meke Mase. This decision follows a period during which Mr. Mase has been absent from his duties since November 4, 2024, without notifying the club or obtaining approval. Despite multiple efforts by the club to contact him, there has been no response. Given these circumstances, Maite Mkuru Wanderers Football Club has made the difficult but necessary decision to terminate Mr. Mwase's services with immediate effect. Management is currently implementing interim coaching arrangements to ensure the club's continuity and maintain its competitive edge. Further announcements regarding the coaching situation will be made in due course. We extend our gratitude to Mr. Mase for his contributions during his tenure and wish him the best in his future endeavors. Meanwhile, our focus remains on driving the club forward to making Maite Wanderers mighty again. We appreciate understanding and support of our fans, sponsors, and the Wanderers community as we pass through this unexpected situation. That's what public announcement mene alembera mwina ungu panga ungu maso patai patai na zodi yuwa kuti anapanga terminate contract ya kifoti mege mwase joka pa 4 November 2024 akala kujomba kunshito ya kupanda chifuwa jeni cheni kapena approve kapena kukulole zibla ndi club. That's why anapanga terminate contract ya ki zita telo akuti maese sa kukuma kapena kuwankwa ndi mege mwase. I don't know njira motani ka phone call ka email ka motani ka mono coach make mwase sana bange respond kapena sana yanka yose. Yeah, so our management webe so ambi sponsors kuma support hao ma sponsors hao ndi banja lose yana fuko lose la mkuru Maite Wanderers ndipo so anene sasa unna zuri yo ne zindu zili abeza anthu amene ayendese moyembekezira ngati asogolele team moyembekezira. Yeah, ndankhula ndi Twaha Silva Chimuka yemwe ali sports analyst kuno kwathu ku Malawi, komanso nankhwa ndi Yasin Lim yemwe ndi mtolankhani wa zamasewero ku Television Islam Malawi. Tiyambe ndi Twaha Silva Chimuka kuti iyeyo ngati sports analyst nkhani imeneyi wayilandira motani.
Sizabwino, sizikuoneka bwino chifukwa chonena kuti zikukhala ngati kuti mpira malamulo ake sitikuwasamalira. Mukayang'ana bwino muona kunena kuti employment ina iliyonse imakhani ma conditions ake. So kupezeka kuti mpunzisi wangosowa, of course sitingampangire to blame because we don't know kuti kodi aftermath ya result ya Silver Strikers kunachitika zotani. We hear kunena kuti kunali maisho zoti mwina mu contract yake anamuza ati atenge zikho ziwiri. which is including the league and of course the cup zomwe pena ndiwa panga feel kuti ndi ma contractual agreements aboza potengera manager ya mpira mmene ilili ngati mwina anaona kuti mwina wake wafanya malamulo I don't think it was necessary kuti angosiya kupita kunchito because there is always room for discussions komanso setingani nene kuti chifukwa setinaziwe kunena kuti kodi ata mwina mbuyo mwatapanga open for discussions unali zinthu zotani kutika mwina pali zinazomu zinalankhulidwa kwa mpozisi zomwe he felt kuti he was not going to stay komanso kungosiya kupita ku office kuipa kwina kuiuza office kuti ndikudwala kenako kusiya kupezeka I don't think it's the right way komanso tikhulupirira kunena kuti malinga ndi malamulo awo sana siya room yonena kuti office ita kumulipirisa that is team kumulipirisa kumpitira ku court for damages if you I feel so komano tuyenwa mwina kukonza for my supporters akuyenda kungochivomereza and move on mwina going forward I think it's high time Wanderers panopa yambe nokumayangana possibility yolemba no aponzesi akunja because locally zikuoneka kuti zikuvuta komanso tapemphe kuti ali ndi vuto langati Malawi national team ama they like patience sama funa kuti akhale pansi adikire kuti mwina make kandi mpozesi apange build team yomwe ingathe kumapasa ma results komanso kumachuluka ma interferences ambiri so akakonza zimene izi team yao itakhala yabwino they still have the best squad on the land mwina yomwe ingovutika ndi proper coaching and proper administration backroom staff yabwino akatero atakhala kuti zinthu zawo zili pabwino
ameno ndi Twaha Silva Chimuka timve mtulankhani wa TV Islam Yasin Limu kuti iyeyo ngati mtulankhani wa zamasewero nkhani imeneyi angayifulukuze motani Yasin Limu
ineyo Yasin Limu ngati wolemba nkhani amenenso ndayenda kwambiri kufunsa maganizo awo chemerera timu imene ya Wanderers komanso zimene akulemba ma social media zikuoneka kuti ndi okhumudwa kwambiri ndi mmene zikuchitikira ku timu yawo ya Wanderers malingana ndi kasindidwe ka aphunzitsi yao. Chifukwa tikumbukira kuti sikalekale kumene mpozesi wao mngerezi Mark Harrison amene anapita ku Mozambique anazasa zika kutimu kuti sapitiriza mwina opozisa timu imene komanso kuna zabwera Ramadan amene sana kalise so kutimu pamene timu si inachite bwino mu masewero awo anasazika so kuti bora ndizipita kenako nkubwera ameke mwase ngati ongo gwirizira kenako ndikumulemba ntchito kenako mpozisi ndiku soa mosa ziwika bwino bwino kuti basi anakapereka gali moto ndi makiyi kuti basi ndazisiya sana oneke kena ku Wanderers nkulemba chikala ata kuti tikunsakasaka mpozisi amene zikuoneka kuti ochemerera timu imene ndi okhumudwa kwambiri ndi okhumudwa kwambiri ndi malingana ndi mmeneso zikukhalira ku timu komanso zikuoneka kuti izizi zimabalalisa kwambiri osewera chifukwa mpozisi akabwera amakhala ndi information yake amakhala ndi osewera ake ndiye wina uja akabwera kuti ayambire so kupanga dongo solo zimasokoneza timu Wanderers ndi timu yabwino timu yapa imene lili ndi osewera abwino ku Malawi kuno koma kuti mwina kasoweredwe kake pena kuipanga manage imaoneka ngati kuti kubalalika balalika kwambiri chifukwa cha kusinta sinta apozisifu apozisa akabwera amakhala ndi osewera ake ndi amakhala ngati akuwasokonezanso amakhalanso mwina ena akabwera muja basi msogoleri wa timu ndi kusinta captain akhala uyu so zima balalisa ndithu osewera zikubalalisa so ochemerera malinga naso ndi timu iyi kuchitira pakadali pano menda kambira ndi timu yoti ili ndi sponsorship yabwino olokuti muione board ya Wanderers onse akuoneka kuti ndi ampira chifukwa tikamakamba za achina David Kanyenda tikamakamba za achina Tia Somba Panda ndionena kuti ayendesa matimu ayendesa mpira ku Malawi kuno ali ndi mbiri yabwino ndiye kumaonanso zimene zikuchitika kumeneku ndrama ali nazo ndizokhumudwisa kwambiri kochemerera komanso osewera kuti kwenikweni nchiyani koma ife tikamafusa osatira nkhani zamasewero mdziko muno akumapereka uthenga onena kuti timu imene ya Wanderers ikamapanga zinthu zawo ngati akakhala ndi masewero awo pa technical panel aposisi awa asamawuze zochita in terms of zokuza na line up pachitika china chake m ground asamalowerera angozisiya choncho chifukwa iwo alemba ntchito apa sa target yawo aone kuti apanga matundu wanji koma akamalowerera zimakhala ngati zikusokoneza technical panel mapeto waka aliyesa akabwera ku timu ku amango nyanyala ndi timu yabwino imene yokufunikira mpuzisi wabwino komanso mpuzisi yo akale olimba ntima osati ongo nyanyala zina zili zonse chifukwa matimu ena mumachitika ndi tuzimenezi matimu ena ku Malawi kuno amachitika zimenezi kuti akulu akulu kumalowerera ntchito mwina atakaa kuti apa nga Emirates imene imakhalira timu iukhalira timu ya FC Binyasa Big Bullets moti technical panel imagwira ntchito yawo nayonso akamapanga zinthu zawo amasiya agwire ntchito zake muziona even pasuwa anangomusa kuti ife kupulesi tifuna izi iye amangopanga zimenezo kuti muone olowose wera mbiri ya pulesi amatenga ku reserve zimene zimene anawusa kwambiri kuti ifeyo sitifuna tiziwononga kwambiri drama pa ground so ngati akulu-akulu akuyenera azina azisiya ntchitozi kwa aphunzisi awo aziona kuti agwira azigwira ntchito mwamtundu wanji asama abalalise asama asokoneze chifukwa ngati akufika mphunzisi kunyanyala ntchito ndiye kuti chilipo kumeneko chilipo kwa akulu-akuluko kumene akuyenera chikozi chinthu chimenechi chifukwa chikuononga timu yawo chikuononganso timu ya dziko lino chifukwa ngati matimu akulu-akulu ngati amene sakuchita bwino chifukwa chake timunso ya Malawi si machita bwino chifukwa matimu athu zochitika zake sizili zabwino ndimene ndikutengeranso chisanzo mene amachitira matimu akunja akulu-akulu ngati sakuchita bwino matimu akunja akulu-akulu mene ilili timu ya Manchester United timu ngati ya Arsenal timu ngati ya Chelsea ndipo vuta kuti timu ya England ichite bwino ndipo vuta kwambiri mwina maganizo anga ndi mire poteropo kunena kuti timu imene ya Wanderers ikoze zochitika zawo kunyumba kwawoko ndicholinga yo timu iyi izichita bwino fanga ati sakuzitengaso bwino ati wapezekaso kuti season ino apitaso opanda china chitichonse
amene ndi Yasin Limu mtwankhani wa TV Islam Malawi kuwikapo maganizo ake komanso kuyankhula zomwe masupporters akulankhula pa social media ndiponso group osiyanasiyana ndine Amerdin Vula pangani subscribe pangani share bye bye.